Lich kod kuyo koro mako familia mawuok e gwenge ma Nakuru kod Kirinyaga bang' yudo wach lal mar joheragi mane owito ngimagi e masira mar ndek kalapapla ma nyo opodho ma omuoch mach kendo weyo ka jolweny ochiko owito ngimagi. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth.
E kaunti ma Nakuru, e kar dak ma Shaba Bay Nakuru West, rumbi mag lit kod kuyo okwako dala Dickson Litale bang' winjo wach ni wuodgi ma chogo, Hillary Litale, ne en achiel kuom jolweny mane owito ngimagi e masira mar kalapapla mane olwar momako mach odhiambo manyoro e alwora mar Sindar Marakwet.
Naomboleza, taifa linaomboleza.
Kapten Hillary mane jahigni 29 ne en jatich e apis Jener Francis Ogolla ma bende ne owito ngimane e masira onogo e seche mane gimakore e wuodhe mar dhi rango skunde mane oger manyien kod jolweny ei Marakwet.
Jumbe uliweza kuletwa kupitia kwa maafisa wa KDF kutoka 3K wakiambiwa wakisema ya kwamba ndio wako karibu na sisi, na wametumwa kutoka headquarters ya kwamba walete ujumbe kabla hauja wekwa kwa TV ama hauja kuwa announced na president.
Familia Hillary yango ni wodgino nyocha eka hotel mondo tia pisi ya tenjolwen Jener Francis Ogolla duachel mokalo tok medore somo marthi e ungala manyime kuwoke bedo captain mondo bed meja.
Kwa neta resita tukienda kupanda mahindi kwa shamba. But neno ambalo aliniacha nalo akaniambia, mama, narudi Nairobi. Nimerudishwa kwa ofisi ya CDF. Na nataka, tulikuwa tumeanza mchengo wa nyumba. Nataka huu mjengo May nianze kufanya roofing. Alafu July ushift kutoka Nakuru tukitale uanze kutengeneza boma.
Wakati alimaliza college ya training kama askari, alikuja kanisani na akalete sherehe kubwa. Yani watu wa kanisa wakuje wakule wafurahie na sadaka ya kanisa.
Familia ni korodong managira parwodgi mowe uchien dhako gi nyithindo ariyo mabende emane gigeno kuome kaka nyangile mar dala kagipare kaka jal mane jambola manoero miyo ji nyiero kinde te pod ne en kod lek mar medo sombe chop dwe mar 9 higani mar chopo e rang'iny mar bedo meja e yo motegno.
He has been the breadwinner. He has been what we need in our life. He has been our support. Na amekaa kuona ya kwamba wazazi wake wanakaa kama wazazi wa ofisa.
E kaunti ma Kirinyaga bende, anyula mar John Kinyua Muridhi, yango lit kod kuyo, makoro makodhod chunygi, tok winjo wach mar tho wuodgi mane giparo ni otony e lak masira makamano.
Wakati nilirudi nyumbani nikaambiwa na hata nikamuku, aliniambia, lakini aliniambia yeye yuko uhai. Ameanguka na ndege lakini yeye yako. Ako kwa hospitali. Nikiwa nikifumiria kidogo hapo ndio rais wetu alitangaza wale wameshakuwa na hiyo wameshakuwa pamoja, na alimtangaza kama hata yeye alimwaga dunia. John Kinyo Muridhi alitangaza ni kwa kusikia hivyo. Nika kiongo yangu ikaruka kidogo, nikaona mambo yangu yote kushapotea sasa.
Joseph Muti kako wadgi Moseni ndo John Kinywa lero ni mamage ni chunye tek kani wadgi dwa dhie tich lweny. Kata kamano won mareto ni osiro sani korogi yango ni gidong kod fuk maradhae e familia ge kaluore ni wadgi no emane konyo ge.
I am the way I am kwa sababu ya yeye ndiye amenisomesha wakiwa na Grace mpaka hapa niko. Nikasoma high school akanishikilia.
Millicent Adhiambo, Ramogi TV.
Jatend piny William Ruto otelone jotend migepe kod jodito mag piny owacho mare e timo